ukuthi kulandzelwa yonke imigomo yelitiko letempilo neyakamhlabhlangene ukuthi bantu baphephe basekuleyo ndzawo yekufundzela bekunene. Emakolishi ke wona atawuvumeleka ukuthi asebenzise izindlela letahlukene tekufundza, khona laba atawukhona kufundzela emakhaya, labanye iphinde futhi bayafundzele emaklasini bekunene. Sicela ke labo labasita kakhulu kusineketa i-internet eveni kokuthi banciphise lenzengo yale internet kuze ukuthi bantwana batawukhona kufundza kalula bekunene. Sithi ke bekunena siphindze sivete kujabha kakhulu ngesimo lesisibonako sekokuthi kunebantwana lokuvulwa tikolwa nje labangabuyeli etikolweni. Sithi ke asikucwayise lokhu bekunene, labanye babo abakabuyeli ikakhulu bantwana bemantombadana ngokuthi sebakhulelwe. Bekunene sithi ke siyagcizelela lapha ukuthi bantwana ababuyele etikolweni ngoba imfundo imcoka kakhulu, imcoka etimpilweni tabo, iphindza ibe imcoka naseveni ngoba bantwana bali kusasa lalelive bangumliba loya embili bekunene. Sithi nje asikukhute lokhu, siphindze sigcizelele ukuthi batali nalabo labahlala nebantwana emakhaya babakhuthate ukuthi abaye esikolweni batocedzela tifundo tabo bekunene. Singuhulumende wembube sibonga kakhulu kubo bothishela bekunene nelitiko letemfundo nabo bonke labaphathelene nemsebenzi wekufundza kwebantwana. Sithi siyabonga kakhulu umsebenzi lomuhle labawentako noma siphethe sibhekene nalomkhuhlane lolukhuni kangaka. Bekunene siyabona ukuthi emaSwati avele ayasebenza imfundo ayibeka embili. Sibonge kakhulu nakuyo imbube yemhlaba ngebuhlobo lobuhle lechubekako ibakhe netihlobo letiyahlukahlukene maveni lamaningi. Namuhla nje sithanda kubonga kakhulu kwatisa nesive ukuthi sekunabodokotela lesebefikile lababuya eveni laseCuba bekunene. Konke lokhu kwenteka ngenxa yemusa nangabo uhlobo lobuhle lobakhiwa ngiso silo semhlaba nemave lesidlelelana nawo silive laseSwatini. Siphinde semukele bekunene bantwana bemaSwati lasebaphothulile budokotela lababuya emaveni lahlukene eTaiwan nakhona eCuba bekunene naseveni lase Ukraine kuthi nabo siyabemukela bekunene sebabuye ekhaya kuthi batawuvele bangene basebenze bangene enzimeni sisalwa nalomkhuhlane wa COVID-19 bekunene. Sincusa ke onke maSwati ukuthi asivele sichubeke silwe nalesifo sa COVID-19, silandzele yonke imigomo lebekiwe litiko letempilo bekunene. Sihlale emakhaya ungahambi nangabe kude sidzingo sekuthi uhambe ekhaya uhlale ekhaya. Lo sicizelela kakhulu bekunene ukuthi bantu bagqoke emamask ngaso sonke isikhathi bekunene. Emamask ayasiphephisa, uyigqoke ngendlela lefanele. Nasithi gqoke imask, imask ayivale umlomo nelikhala ngoba mangabe likhala liphumele ebaleni kufana nithi awukayigqoki le mask. Igqoke ngendlela lefanele ngaso sonke isikhathi. Sithi ke futhi maSwati athi ukuthi imask ayibolekwana, asibolekani lama mask bekunene ngoba sidabe sesiyathelelana lo mkhuhlane. Siyabonga kakhulu bekunene.